fata gatifu urajushi shosa mubyo umbubiwa zirikana gusiryo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza wimama twabashaka kukurya umutima intambwe umaze gutera ni wowe utwari kana busibyo banga ry'umukunzi wihangana ubabazwe no kumutegereza wimama twabashaka ku